somo sai mumutima Ebyo somo mutwe muline bya somba Simanyi oba mulina okiraba Embeera y'omutima gwange tesoboka Katoli watambu somo sai mumutima Ebyo somo mutwe muline bya somba Simanyi oba mulina okiraba Okay.